noma unzima kangakanani uma nje usaphefumulela noma ngikhathala ngizophumula bese ngiyaqhubeka uma ngingasaboni ngizokhuleka ngobude bendlela zohamba ngize ngiyofika lona unosihle intandokazi kusimo ngiyasazi isizakazi samfikele inkosazane yobukhasikhasi kumagqibi iphutha ngenkonko ngimixa inkondlo yakho ngenza umqondo ngiy'nkondlo zami zonke izimpawu zonke zokuloba uphawule umbuzo ma uzibuza ngobuhle bami kungqi mana thula
ungabusaqhubeka
isisho ngisaka ngihlobisa impilo yakho mina ngimdike emva yenkondlo yothando ngisimemo somshado nonke niyangithokozela ngugogo kamaki ngungqi unoma yini mina kungqi mana thula ungabusaqhubeka sanibona ithuna lakhe lisha njalo mayibhale inkondlo ephilisa omunye wenu kuthi ubesama ephoqa wonke amalungu omzimba waze waziphoqa ngisho unyawo esama ehlukanisa inyama nomphefumulo ngoba kuyamsinda uma kuhlangene
yeah,
onina kuthusiswa yini uma ubuhle bomhlabathi butshalwa kwabuhle emhlabathini kuthi kade ecela ukuthi bamsize bangakwazi bonke bagcina ngokumlingisela ngokumthusa kakhulu ukuthi ngenkathi efika emhlabeni waye edwa kwesifazane owayemphethe efika emhlabeni kodwa masephindele emumva bayisithupha besilisa bamthwele ukuthi kanti bayakuthozela inkanti kungisiza masengilele ngibheke phezulu ngoba kade baqala bethi angilale ngibheke phezulu ngivule engingakwazi ukuvula
kanjani
kamehlo ngisathandaza bamkhahlele bathi lona akazazi ukufunani axakeke athi ngingavula kanjani amehlo ngisakhulela bamkhahlela bathi lona akazazi ukufunani axakeke athi laba balazi ibhayibheli bathi akahamba aphindele emumva kuye masezazi ukuthi ufunani mina ke ningabe ngisangisiza qhubekani niyosiza laba besifazane abahleka baze baphuma izithembezi ayikaze yashunqa la ningabasize khona ase niqede konke-ke beningikwenza namhlanje ngicela ukuthi nimvakashele ethuneni lakho kwabezona ngenkathi kudla bunethele waze waphinde wabuliza isibili nina bese nikhohliwe ukuthi nangaphambilini akakaze wakwazi nokubhukuda
ngongethiwana mama
bese lezi nkondlo zenu ziyafana ngabe ngisayihaya kimi bese nalamazwe ngiwasho yalweza ngigijimela ukuvala amakhala njalo mina mangiphimizi lelo bhukane ngicoba baseduzane bese nikhombisane ngezicathulo ezibezuzwane iphutha thina masipala lezinkondlo sizifake ezicathulweni inkinga ngeke usazibona masezigqokwe yimina bese lezi nkondlo zenu ziyafana ngabe zisayihaya kimina ukusina kwezitsho nezakha kushintsha isiqi nokuphinyiswa kwamagama olandelayo kuzogayela ngobufo kuyini kuqale ngokwahlulele ngamazulini wobufo nasimbe kuthiwa ukufo bakufundisa kusakhulu ukuba yinono ngaba kuhambe kulala
kunyaleni
nakufo kuyamdinga unino kuyinina pho ngani ke nina ngasifuni ngiyamangala nonke nimangala nithi angikwazi sibuza ukuthi ubuphuyise wokufa lo ungaboni sekuze kuyasithatha
yamafa
niyakwazi futhi nikubaleli
ngiyokuthuthukisa
ngithukese ngithi waphila kulesi sigamba asithanda kakhulu emsamu
nontandakuumgaqo
onontandakuo ayi ukuhlotshiswa kwezimbali umsweko wombala ofanayo iphimbo likamzali unyembezi ofike ngameni wakhe amakha anuka samzimba wakhe noma engasagodoli mbathiseni ngubu nomzimba omusha ndikuzwebela isithombe esihlala emsamu isikhathi sakhe asisekho sagcina ukusibona sakhona inja yakhe usiko kwezidwedwe uqashwa wokuhlala izinto zabanga zonke ndiyozilanda ngazo ezinye ziyosala zinemeza etendeni entendeni yesandle ngamunye uyaniqweba uyanigoqa unyawo mhlabathi vuleka ngene lo oseyiziko lomzimba wakhe akhasa ngomzimba wakhe agodolisa nabamothile bepheka inyama yakhe ngamazwi enobuzo isihlahla sifisukucebulaa sibande sisola nomoye uhambe namagqabazo emanzini mfumbe hlisa umoya ingwenye bezizamela amaxhwanayo bekumele
bezinyaeseicaca
umuntu andakhulu esizibeni igama